lasuka lahlala asinibingelele babukeli benhlaka production lapho emakhaya nibingelelwa uMC uGuzasta ngizonethulela ke inqobizitha boxing tournament sizonimema la futhi simenywa unqobizitha boxing tournament izobe yenzeka encontshane ngomhla ka 24 June 2023 ungayigeji date 24 June 2023 endaweni yasophongolo encotshana izoqala ngo 3 ntambama section B sport ground encotshana ophongolo. Okay, khamba kanjena ke bafowethu kuzobe kusha mangqimngqim kuzobe kutholana phezulu uphunga lenja etholana phezulu kanye noshuni. Siyabazi ba kakhulu ke laba bazobe beshayana bakhona ku social media naba ke abantu abazobe benandisa uGatsheni, uDuncan, uZakwe, uDJ Bongs, uFaye M, uSimbero ebaningi kakhulu ke bafuthi ngeke ngize ngibaqede. Kodwa ke oMC uzobe ebambisene uMC Guzasta noMC Sandy. Okay, ngicela ukuyichaza kancane ke inqobizitha boxing. Inqobizitha boxing it's an annual event eba Sophongolo njalo uma kuvalwe izikole ngoJune. It's an annual event kusho ukuthi iba khona kanye ngonyaka njalo oPhongolo. Le event umsunguli wayo unqobizitha unqobizitha Thabethe othisha khona oPhongolo aphinde abe usomabhizinisi aphinde abe usomabhizinisi obuyiselayo futhi emphakathini. So inqobizitha boxing tournament ezinye zezinto zakhe eziwusizo kakhulu ukuze akwazi ukubuyisela emphakathini ngoba yonke iprofit etholakala la kwinqobizitha boxing tournament uyayithatha ayibuyisele back emphakathini. Ngiyacela ukuthi ke nginazise ukuthi abahleli bayo basazofika bezochaza kabanzi. Kodwa ke siyafisa ukuthi sinimeme nonke emakhaya nize kwinqobizitha boxing tournament. Siyaphinda futhi ukuthi sifise ukunxenxa bonke osomabhizinisi abakhona endaweni yasophongolo. Siyaphinda futhi sinxenxe umasipala kosiyami siyathoba kakhulu. Siyawucela umasipala nawo ungenelele nazi izingane zinyakaza. Umasipala siyacela ukuthi nawo uma ungenelele. Siyafisa futhi ukuthi simeme nawo wonke nje umuntu okhona onamandla ongakwazi ukuthi afake isandla la kwinqobizitha boxing tournament. Ake ngisho ukuthi ke ngelanga le event siningi izinto esuke zenzeka baningi nabantu abakwazi abathola ukuhlomula nosomabhizinisi abasebancane abathola ukuhlomula abasiki benqephu nabo futhi bayathola ukuhlomula. Ngizothini nje ama fashion designers uyabo labo bantu abakanjalo bayathola ukuhlomula ngalolu suku. Kube abantu abakwazi ukupheka bayathola ukuhlomula ngosuku lwe event. Kube ngosomatekisi bayathola ukuhlomula ngoba abantu basuke bephithizela yonke indawo. Kube ama B&Bs bayahlomula futhi ngoba abantu basuka kuyona yonke indawo beze kwinqobizitha boxing tournament. Enye yezinto umnikazi womcimbi unqobizitha ayibukayo nge-event yakhe nayifisayo ukuthi yenzeke ukuthi le event ibe yi-light yokuletha abantu beze oPhongolo. Kusho ukuthi ke ingene la kwa tourism uyabona inento eyenzayo kwa tourism. So la kwa tourism unqobizitha uyafisa ukuthi kube yi-spotlight inqobizitha boxing tournament ibe yi-spotlight eletha abantu oPhongolo. Yeah, ngicabanga ukuthi ngibeka kahle ngalo ndlela. Hayi ke kuyobe kusha mangcimngcimi bafowethu, siyacela sonke ukuthi sihlangane size kwinqobizitha boxing tournament ngomhla ka 24 June 2023. Baseza ke abahleli bayo inqobizitha boxing tournament ukuza stala uMC wayo inqobizitha boxing tournament ngizobe ngibambisene noMC Sandy ngalelo langa siyabonga kakhulu amathikiti ke ayatholakala ecomputer ticket ami kanje igenerally i150 kubantu abadala ecomputer ticket iVIP kubantu abadala ecomputer ticket e250 kodwa uma ungeza ukuya ecomputer ticket azothi kwenyuka ke ama ticket ake sizwe igenerally yakho izoba imi kanjani igenerally uma uzoyithola esangweni izoba ingase siyena ku150 kodwa izoba isi u200 rand uma ufuna iVIP ungeke uze uye ecomputer ticket ngeke usayithola ngo250 usozoyithola ngo300 so kungcono ukuthi uvesane nje uhambe uyothenga ama ticket akho ecomputer ticket ake size nama ticket neingane igeneral yeingane u50 rand kuphela uma uzothenga ecomputer ticket bese kuba iVIP yeingane uzoyithola ngo100 rand kodwa uma uzoze uyothenga esangweni azobe sekhuphukile igeneral izobe i100 rand iVIP izobe i150 asondeleni khona ke bafowethu siyoyithongela amathikithi ecomputer ticket ngoba azobe amanani akhona esasephansi ungalindi kuze kube usuku asiyeni khona dankho.